Umlinganiselo wee-angles ezimbini ze-isosceles triangle ngu-3x plus 5 degrees kunye no-x plus 16 degrees. Fumana ke onke amacala anoba ngu-x uchazuba angangubani na. So masizobekile triangle sizobona uba esineka ntoni. So sine-isosceles triangle elo lahlobo kuba kaloku inamacala amayi-2 and ke ndizobe zibe nintsi kwenzela uba sizobona uba zeziphi na ezinokwenzeka, zeziphi ezinongenzeki. So ithetha ukuthi nalena yi-isosceles triangle. So into esiyaziyo nge-isosceles triangle yokuba la macala amabini ayalingana kwaye nezi angle ezimbini ziyalingana. So u-3x plus 5 degrees kunye no-x plus 16 degrees ngoweliphi icala? Uzayibona ke uba lena ingangu-3x plus 5 degrees ze le ipha ibe ngu-x plus 16 degrees. Ibe ngu-x plus 16 degrees. Thetha ukuthi elinye icala ke ungatsho ngoba mhlawumbi ngu-16. Ungatsho ke uba ngu-3x plus 5. Ize nalena ibe ngu-x plus 16. So le nto ithetha ukuthi ke ngoku singayenza njani le nto? Ithetha ukuthi mhlawumbi masike sitsho ke uba ikhona yokugqibela singathi esiguqule la macala omabini ize le ibe ngu-x plus 16 enye ibe ngu-3x plus 5. Ngenzoba enye i-triangle sizoyibona le nto endiyithethayo. So ithetha ukuthi ke singatshintsha la macala amabini okanye ezi angles zethu ezimbini. So sinokwazi uzitshintsha kule kodwa singakwazi uzitshintsha kulena kodwa singakwazi ukuthi lena enye isosceles triangle singathi ke lena angle ngu-x plus 16 degrees ze lena ilapha phezulu ibe ngu 3x plus 5 3x plus 5 degrees. Masike sisebenze ke nge-triangle nganye sibone uba sizofumana ndoni na. So ithetha ukuthini ke lo 3x plus 5? Ithetha ukuthi nalena ngu-3x plus 5. Ithetha ukuthi ezi zintathu xa sizidibanisa zonke kumele wazisinike 180 degrees. So sino-3x plus 5 umdibanise no-3x plus 5 uphinde udibanise no-x plus 16. So loo nto izasinika u-180 degrees. So sino-3x odibane omnye u-3x ibe ngu-6x odibane nomnye u-x ibe ngu-7x. So uzoba no-7x ze ube no-5 umdibanise no-5 ibe ngu-10 umdibanise no-16 ibe ngu-26. Loo nto yonke ibe ilingana no-180 degrees. So into esizawuyenza ke ngokuba sithi 180 ususe u-26. So uzoshiyeka no-180 minus 26. Loo nto ithetha ukuthi sawufumana ndizamcinga ke ngokuba safumana abantu safumana u-154 sibeke kwicala besishiyeke nobani no-7x. Ze sohlule ngo-7 kumacala ethu omabini, sihlule ngo-7 kumacala ethu omabini, u-x wethu uzophuma engu ndizama uyibala ngentloko kuba kaloku iyathanda uba nzima. So zaba no-x is equal to 22 kuba kaloku xa unophindaphinda u-22 kwa-7 uzofumana u-154 uba andenzi impazamo. So x uzawuba ngu-22 degrees. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi singafumana nje kule itriangle yokuqala. Masike sicinge ngale itriangle yesibini. Ngoku sinezi ezimbini ezilinganayo. So ingangu-3x umdibanise no-5x alingane no-x plus 16. Okanye ke ungasusa u-x kumacala amabini sibe no-2x plus 5 olingana no-16. Uze uhlule okanye ususe u-5 kumacala amabini shiyeke no-2x olingana no-11. Uze uhlule amacala wakho kaphinde ngu-2 ufumane u-x olingana no-11 over 2 okanye u-5 and a half. Zisike kuyogqibela iscenario yethu. Uzokhumbula ke kuba le base angle x plus 16 ithetha ukuthi nalena izaba ngu x plus 16 kuba kaloku le sithetha ngayo yi-isosceles triangle. So singenza le nto besiyenze kule besiyenze kuyokuqala i-triangle. Ithetha ukuthi zonke ezi angles zasinika 180. So saba no-x plus 16 umdibanise nomnye u-x plus 16 uze wandule ukumdibanisa no-3x plus 5. So xa uzidibanisa zonke ufanele ufumane 180 degrees kuba zi-angles ezingaphakathi kwi-triangle. So x umdibanise no-x izawuba ngu-2x, umdibanise no-3x ibe ngu-5x. Ibe ngu-5x. Uze wandule ukuthi u-16 umdibanise no-16 izawuba ngu-32, umdibanise no-5 izawuba ngu-37. Ulingana yonke loo nto nobani no 180 degrees. So ususe u 37 ku 180 degrees, loo nto ithetha uzofumana o 5x olingana no 180 ke ususe u 37 ithetha kuzofumana u 143. Uze wahlule ngo 5 u x uzaba ngu 143 ongaphezu ko 5. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi u-x angazizo zonke ezi izinto esizifumane apha xa sinokwenza le nto abasibuze yona kulo mbuzo ngaphezulu.